summer behind them. Mukwano ndabe laji ya ziri musene sinyumi omjibo era msajesti mpe kifaananyi kyo njagala zikuŋŋanye ziwotinga zipakinga nze njagala zimikisinga zikozesa okuzinga bulungi bwa mutima gwo kankusiga nkusiga nkusiga. Mm-hmm.